Sanibona bafethu igama lami ngosamukelo ngowakashizi udlaba usikananda ngiphuma le enkandla engilaye Howard College sizobona siswami lana odinga impendulo about iX yakhe ahlukana nayo sizombona manje asikeni it's X's clashes. Sawubona njani?
Ngiyaphila njalo kodwa.
Ngiyaphila mfethu igama lakho Sena?
Yeah ngosena.
Oh yeah ngitholile i-text yakho so nje without wasting any time angicela uyichaze and then mhlawumbe singaqhubeka sibone ukuthi senze njani.
Okay, igama lami ngosena mile ngiwabiyela ngisuke eShowe ngafika la UKZN Howard College ngo-2022. Shuthi khona ubhuti engahlangana naye ulukhanya mthembu lowo bhuti lowo sathandana saqhubeka sathandana kwamnandi yonke into ya-right. Kuthe kusuka wangishintshela wangijikela ngasamthola sekukhona izinto nje azenzayo engasayiqonda ukuthi uzenziswa yini. Sesuka wangibloka ngale kwezathu ngingazi ukuthi kwenzelani lokho. Manje bengicela ukuthi ubhuti Samukelo engisize ngikwazi ukuthola ukuthi ngabe konke lokho wayekwenza wayekwenzisa yini.
Oh, alright mfethu I think manje ngizosuka-ke siyombheka. Angithi uthe ufunda le Howard?
Yeah, ufunda khona la Howard naye.
Unayo inamba yakhe?
Ayi wangibloka inkinga inamba yakhe.
No, so somfonela ngecall wena nje just nginike inamba yakhe and then simfonele manje. Ukhona esikoleni? Ngicabanga ke khona.
Mhlawumbe ukhona anginayisho.
Cause it's a Tuesday uthi. Ubani uthe bayigama lakhe?
Lukhanya Mthembu. Ana nomse anzi phone yami yazi.
Nomfone nge direct call. Noma noma ngimfonele mina. Ngivele ngi. Yes. Simfonele ngona. Ungifakela
ngona.
Asimini. Yona.
Yeah,
yona. Semathi ngayibamba kusasa.
Ah, nomsayisebenzisa yini tapswaishini.
Abafana, the boys.
Hey. Mangas.
Again.
Again later. The subscriber you have dialed is not available at present. Please try.
Mang pininguza. Sekukhona isikole?
Yeah, masukhona. Kuzo ngizethe ababhala namhlanje.
Subscriber you have dialed is not available at present. Please.
Yona le?
Yeah, yona ngibhale kahle.
Uphinde ifune. Ayisa mfethu. Yona. Akayibambi sta.
Hey,
ibhathi nami. So. Hello. Nja. So bafo ukhuluma noSamukelo la.
Samukelo.
Yeah.
So.
Bengidinga usizo lakho lana mfethu. Ngibonile la esikoleni, ukhona esikoleni?
Yeah,
I'm calling about
you building
yakalo. We building yakalo. Okay, ngizofika lapho kuwena bese ngidinga usizo like kuyaphuthuma. So. Ish, samthule. Bathike bethu so ngizombheka manje because uthe ungakubini ngalo. So into engizoyenza ngizohamba ngiyombheka and then mase siyakhuluma naye. Ngimdedele ngine platform ngikhulume naye.
Alright, ngiyabonga kakhulu.
So, yeah, bese singahamba sobabili. Ufikele nami?
Hayi ngalapha ugqoke i-all black.
Hey baf.
Ukraine. Mfethu wena tungifonele.
Ya mina bafulade kufonele.
Ey bese sasaphize. Awubuye kuwe.
Aco kukhuluma nami nje kancane mfethu, because ngihamba na my sister la.
Awusiyakucela into encane nje ngekuthatha isikhathi eside.
Ngeke kwazi, ngiyabuya kuhedwa because ukhulumeza abadoda.
Oh, shuthi kahlahla inkinga imina la.
Ziyakhala kuvasithi. Umuntu uzofakutshiswa kuthanda, aqedalele ngawo mase ayakubloka. Aphume kwena. Yo, ziyakhala kuvasithi. But then kubuhlungu-ke kuhamba ngendlela sena, but nje eyi amajita adlala ngey'ngane. Usena uyagowa, uyagowa, she's going cause umjita besamthanda. But umjita bengasekho lapho, but yena uthando lusakhona. But guys, thank you for watching. Hope you subscribe. Siyabonga.